Ndinoda kucherecheza sachigaro wemusangano weduru kutonga weZANU PF mudunhu reHarare Comrade Godwills Misimirambwe nedzimwe Masimirembwe Hanzi Masimirembwa iyo ngavachinje zitai Masimirembwa oh my way
Commissioner General of the Police Commissioner General GT Matanga GT Zumbire chije Godwin Tanga Bantu. Tanga Bantu. Oh, Tanda Bantu, okay.